tunaenda kuimba hivi wote kwa pamoja. Tunasema let the fire burn, that Holy Spirit fire burn right now. Amen. Tunataka kutoka ku steal up the fire, the Holy Ghost fire. Amen.
Amen.
Let the fire burn.
Mungu wetu, sisi mpa